bathanda bakushumayela kanjani, presenta kanjani into, bayithanda beza. Kanti oluthando banalo for le nto akho bizo ihamba nalo. Then mawuhlangana nee-test zale nto ube discouraged, ufuna unikezela. Haleluya. And then le nto ubukwenza le nto ufuna quick into zibaleke, kugcwala abantu, kubekho imali, kuthinthini, ube semveni kwezo nto, uzawuba discouraged, ube ne-depression nezithuko. Okanye sem uhambe eNigeria uyothwala, because kaloku wenza into ongayibizelwanga kodwa ovele wayithanda nje yangumrhiba. Haleluya. Because poyiswa nabona abantu bashumayela strongo apha, kanti umntu uze ngenxa yentshumayelo. You don't come